knows why I'm in space today. Jerk like a thing on a string and go join the parade. Cold blue, keep your privacy in. It won't help to win friends, influence strangers, or otherwise be in the swim. Mask will keep your features in check, 'cause face is the place where the private ghost public and steps through the gate. Take your last kick now at any regime. Smile, no smile. See if they see what you mean. Da da da. Da 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 da